Bite bite ba konde ba Imperial TV plus 257 kidere ko mu meze neza ko mu komeye it is me kuri microphone nkuko mugije kubidusaba ku mapage yacu yose yaba Facebook yaba Instagram ko twabatoreza makuru ariko aravugwa mu gihugu cya Tanzania eka ntibikiru kurukuru bari n'umubabaro nangere bagije kubura umukuru wabo w'igihugu nyakubahwa John Pombe Magufuli bagije gusikirizwa n'icegera cy'umukuru w'igihugu Samia Suluhu ajije gushikiriza ku radio nkuru na televiziyo yabo ariyo TBC One rikatubakanya mukurikire ijambo ajije kuvuga hama nka Emperor TV turahojeje umuryango wose w'umukuru w'igihugu turahojeje abarundi turahojeje aba Tanzania bose muri rusangi turahojeje n'aba fans wacu bakurikirana Emperor TV bari mu gihugu cya Tanzania reka tubakanya mukurikire icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu wa Tanzania
Joseph Magufuli ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu. Mheshimiwa Rais Magufuli alilazwa tarehe 6 Machi mwaka huu katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete kwa tatizo la mfumo.
Nizere ko mwabyumvise abantu bumva igiswahili bavyumvise n'umubabaro abarundi turababaye kuko abatanzania bagenzi wacu bari muri East African Community abatanzania muri rusangi barababaye nuko nkuko bishikirizwa nyakubawa nyakwigendera umukuru w'igihugu cya Tanzania yarafise ingorane y'umutima tugerageje kuraba kuma Instagram yaba star bakomakomeye bo mu gihugu cya Tanzania nkuko era umukuru w'igihugu akundwa cyane 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 n'abaririmbyi bo mu gihugu cya Tanzania tugerageje kuraba kuri Instagram ya Juma Jokes ajije kubiposta tugerageje kuraba kuri Instagram ya Official Nandi Muramuzi umuririmbyi kazi mu gihugu cya Tanzania na nyine tujitubone ajije kubiposta tujije kuraba kuri Instagram ya Mario Muramuzi mu Tanzania Instagram ya Zuchu Muramuzi muri label la WCB tugerageje kuraba kuri Instagram ya Barnaba na nyine ajije kugaragaza akababaro kiwe tugerageje kuraba kuri Instagram ya Sauti Sol nabo nyene kuva mu gihugu cya Kenya ti turababaye cyane turabuze n'icyo tuvuga tugerageje kuraba kuri page ya Instagram ya Milard Ayo n'umunyamakuru wo mu gihugu cya Tanzania tugerageje kuraba kuri Instagram ya Salim Kikeke nabo nyene nuko n'umunyamakuru w'umutanzania nka Emperor TV turahoteje umuryango w'umukuru w'igihugu turahoteje abatanzania bose muri rusangi eka turahoteje n'abafonzi bacu bakurikirana Emperor TV bari mu gihugu cya Tanzania ikigandaro ni misi 14 reka tubashimire twongere duhoza kandi na kandi na kandi na kandi abatanzania bose muri rusangi ciao ciao utaragira subscribe kuri Emperor TV please turasavye mubikore bye bye.